turi kugenekereza rya 18 ndamukiza umwaka w'2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabahari ikaze ku rubuga rwa Television Naissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize uyu munsi turagaruka ku mvugo iteye isoni y'abategetsi b'u Burundi aho uburongo bw'igipolisi mu ntara ya Muyinga agabisha ko azokwica abanywanyi b'umugambwe CNL abatari bake bagize ico bavuga kuri iyo mvugo y'agacamutwe y'uwarongoye igipolisi mu ntara ya Muyinga turabikurikira muri ano makuru yacu hakurya y'imbibe zacu naho muri Congo ubwato bwaribiye kuri uyu wa mbere mu kiyaga Kivu uhitana abantu barenga 155 ubutegetsi bwa Congo bukaba bwashizeho ikigandaro Ndasuye kwa ikaze murano makuru yacu inzira y'ubutungane yarashaje nkuko bivugwa na komiseri atwara igipolisi mu ntara ya Muyinga OPC Jerome Ntibibogora avuga ko ubu hagiye gukoreshwa ingufu gusa atanga itegeko ku batwara igipolisi mu makomine ya Muyinga ko bategerezwa kurasa uyo wese bazobona ariko arimba inzahabu ataruhusha afise
Ngomba ndababwire promotari yabakiye kufata desi fata Bige sahamwanye wanje sifata wirutse gakurungikira icyo bise kandi ntazidofika ngomba ndabyitse kuri abapasteri baraha nide yasenza mudahinduye muzokwama murimba rwariri rwaruririmba ngwaheza mu ijuru tuzahuriya bagenzi ubwo barurimba cyane muhabarurimba cyane bagiye mu nsengero bagiye ku maziko ndetse ndofata bavuze ngo gufata ngo bashyire prokire twarafashe turamushyira abo twamushyiriye barabata komiseri kominari nguye ndamubyiye ndabikubyiye umuntu uzosanga ari mu kurimba mu kirombe murase amasasu ndayafite akwiye bacana wajubi ubu harageze aho dukoresha ingufu niyo bamusanze barane bashimbe dorfende zongane abagabo bangana uko twabaye iterezi gisata ari gipfomo twagwanye n'ibyateye mu itenze tugwana ibyakera mu ishyamba rero umutunani ubu tugiye kugwana namwe mu birombe kuko n'ibikunda n'ibishoboka ko mwebwe cibare hari uwambona ngaha sete fasi jewe nje Inje iyo nje nawe hika fisa mara bata kwenda hika fisa siri hivi jako misa yifu minaru jenza ni miya na ana kusa na kusa nububu ubu uba jenda na mwuzi uchi jeyo siku sa nsa nabja amindi nikuma kome chime ngubi taha wese mkato kumi wese mtu kari ya mito mtu za huwa rupa nabura matari nga kezo mito nijenzo si garangaha niku na barali yomri kumura jato kata wa mwashi kuwera kutu mbapani
nkuko twabivuze mu ngingo nyamukuru zigizana makuru yacu bo batari bake bagize ico bavuga kuri iyo mvugo y'agacamutwe ku bwa Rishari Hagabimana yahoze ari ntwazangabo mu gipolisi ngo amajambo ya Jerome Ntibibogora aho amenyesha ko azomarira abantu mu mazu ngo ni icaha gikomeye cari gutuma acahagarikwa akibivuga na rijya mu Burundi igihano cyo gupfa acahavuye tumukurikire
muri vyinshi yavuze ntashaka gusubiramwo kubera bitera iseseme twarumvise ko atazi kandi adashobora no gucisha mu kanwa izina ry'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku ntwaro uyu munsi no mubwira wenyine hamwe n'abandi bapolisi bakora nkawe ko babwirizwa kumenya imigambwe imihari yose n'amashirahamwe yose ari mu burere bajejwe bakubahiriza ibikorwa byayo atawanjya wangura hagize abarenga amategeko yanditse bagaheza bakabashengeza bakabashira imbere y'ubutungane amakosa ya kubakoze agakosorwa hisunze amategeko nashaka nibutse uwo Jerome hamwe n'abandi bakora nkawe ariho wo numvise ngo bitwa ngo gubanda kugarika ariho n'abandi bafise amazina amwe na nyina Tyson ashisha bitabikeneye kumva muri kino gihe ko mu Burundi atagi hano cyo gupfa kihari umutama nawe igipolisi avuga ko yambaye wambagwa n'abajejwe gucungera umutekano w'abanyagihugu kuburyo uwo ari we wese afise ingorane akabona hagufi uwambaye yiruhutsa akiruka amugana aza gutabaza mugabo ntiyiruka amuhunga kuko atinya ko ashobora gukoresha ibikoresho yahawe n'igihugu akamwaka ubuzima iyo ujejwe umutekano amenye ko hari inyubakwa iko ikoregwamwo ibikorwa bitajanye n'amategeko mugabo atari amakosa ashobora kubangamira ubuzima bw'umuntu muri ico kiringo nyene araheza akarindira akaguma ngaho akarindira ugaca agasaba umutahe kubabijejwe hanyuma akabona gufata no kurengutsa abo yafashe imbere y'ubutungane
ngo majambo yarayashikirijwe n'uburongo y'igipolisi mu ntara ya Muyinga ni icemezo kigaragara ko ubutegetsi bwo mu Burundi buriko burica abantu bivugwa n'umushinga manda Syriac nibitegeka ijya mvugo kandi ngo yerekana ko ishigwa mu ngiro y'umugambi w'ihonya bwoko wa leta y'u Burundi riri ku rwego rwo hejuru tumukurikire
kubona umuntu ashobora kuvuga ibintu nkabijya ntihagira ikintu nakime gikogwa ngo akwikiranwe n'ubutungane byerekana ko hari kibazo gikomeye cyane cy'ubwigenge bw'ubutungane hari umuntu kera yigeze kuvuga ngo n'ubutungane bucira inkonda uno munsi biramaze kugaragara yuko mu gihugu cy'u Burundi dufise ubutungane buciye inkonda aho umuntu wamushiraho kubera bazi neza yuko azokora ibyo ubutegetsi bushaka ni naco gituma twamatiriko turataka ubutungane mpuzamakungu ibintu byaraye bivuzwe na commissaire provincial w'Imuyinga ni vyemezo bigaragara yuko ubutegetsi bw'ubujumbura buri ko burica abantu mpamagarira amashira hamwe ajejwe agateka kazina muntu kubikorera ko bakabishikiriza abo biraba kugira ngo sentare mpuzamakungu ibikorere ko uriya mu komisiyo ariko aravuga bajya abantu murumva neza yuko atabafata nk'abantu ikintu cha deshumanisation ni etape ikomeye cyane mu gutegura no mu gushira mu ngiro icyaha gikomeye cha genocide biragaragara cyane yuko ishigwa mu ngiro y'icyo cyaha mu Burundi ririko riraja ku rwego rwo hejuru bikagaragara yuko la communauté internationale yari kwiye guhaguruka kuko bimaze gushika ahantu mu gihugu ubutungane butagikora nta kindi kiba gisigaye atari communauté internationale yofasha kugira ngo ikinge ihonya bwoko mu Burundi hari ico bita mu gifaransa la responsabilité de protéger mu gihe abanyagihugu ariko bicwa n'abari bajejwe kubakingira umutekano nta kindi kiba gisigaye atari abantu baza ataho begamiye bashobora gukingira abo banyagihugu
Uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Muyinga ngo yaba yari mu gihugu c'amategeko yarakwiye gushengezwa mu butungane agacibwa urubanza nibi byavuzwe n'umushinga manza Syriac nibitegeka dusubire tumukurikire
mu bihe bisanzwe atari bihe igihugu kiba carabaye ico bita mu gifaransa neta voyou acahugurwa matohoza umuntu agafatwa hanyuma kaja imbere y'ubutungane kuko byavuze harimo ibyaha bikomeye cyane bihamwa n'amategeko nko guhamagarira abantu kwica abandi harimo no gutera ubwoba umuntu ukamubwira yuko umwica nico bita mu gifaransa menace de meurtre no kuvuga ivyo ni ibyaha bikomeye mu gihugu c'amategeko byari gutuma umuntu aje imbere y'ubutungane agacigwa urubanza ari iki kibazo kihari nuko ubutungane bwo mu gihugu ari ubutungane bukorera leta atakintu na kimwe ushobora gukora leta itabishatse kandi bigaragara kujya muntu yavuze yihagaze ko nk'umuntu ashigikiwe
nayo mu bijanye n'ibidukikije naho abanyagihugu ngo nibo batuma haba amasanganya aturutse kwihindagurika ry'ibihe abenshi muri bo usanga baja kurima ku nkengera z'uruzi n'ikiyaga mbere bakanahubaka batisunze amategeko ivyo bivugwa n'umushikiranganji w'umutekano n'ibiza Alain Guillaume Bunyoni uwo mushikiranganji yasaba ababangamiwe n'izo ngorane kuva muri ivyo bibanza
ntahantu na hamwe rero twasanze aya masanganya aba ku bantu atari uko abantu bavogereye ibidukikije ikintu tube tugihera ku munsi kandi tukigira bene igihugu bagitegere nibaze baratana ko imyikomo cyane ngo bati imyikomo kuba batwara no kubandi umuntu bamubwiye bati aha ni impande y'uruzi kirazira kuhubaka amategeko avuga yuko ari umwonga mutoyi usubira inyuma imetero 30 kugira ngo utangure no kuharima we mukurima kazararima kangariza mu mazi none abakeneye ko bizogenda gute nta kundi bigenda urumva ibyo bidukikije yabisorogereye navyo nibishavura azobibona amazi azoba menshi inkombe kobera zidakingiye zizosenyuka hanyuma indimiro zizogenda niba yegereje hinzu hoho nayo nyene izogenda uwo babwiye bati iki ni kiyaga subira inyuma imetero 150 imbere yo kugira icukoze rero ikintu cya mbere abantu nibabwigwe bumve abataraje muri izo ngorane ntibahendwe ngo bajeyo ngo bagiye kugura amaparcela zimbutse nibindi nibindi ico niburi buri basa batarashigwa nizo ngorane bumve yuko birateye ubwoba kandi birababaje kuko bimaze kuduhekura kenshi uhera mu gatunguru uhoza ngaha ifo kwitanganyika kugenda hariya mu gatumba n'ahandi n'ahandi hatari hakeye kigira kabiri hariho ababa muri ayo mazone muri ivyo birere byamaze kubonekana yuko ejo canke hijya ejo bizozana amasanganya akomeye nibaveyo umuyobozi mukuru ajejwe ibidukikije kinga no gutabara mu gihe kibiza n'isibe yarababereye Claire yarababwiye atajye umuntu ati nta leta izokubakira ngo nuko we waje kubaka ahantu hameze nabi ikigira gatatu ababijejwe aha ndavuga ubushikiranganje bw'ibidukikije aha ndavuga ubushikiranganje bw'umutekano ndavuga n'ubushikiranganje bw'intaro hagati mu gihugu n'ukuri nibabe maso ntihagire umuntu asubira kugwa mu isanganya abagabo babona icyanyuma shaka guhereza ko iyo byose ubwira ngo ntibibe no gukingira ibidukikije
tutandukira amakuru yacu mu bijanye ndinkino komite iheruka gutogwa yo mugwi wa Vitaro ngo si komite ije gukura umuyobozi w'umugwi wa Vitaro ahubwo ngo ni komite ije kuganira nishira hamwe bio energy ingene yoshiramwo imitahe canke ikayitwara yose ibi bivugwa na Benjamin Bikorimana arongoye umugwi wa Vitaro inyuma yaho hari hamaze imisi havugwa ko yakuwe nakagwi kagizwe n'abahoze arabakinyi bakera ba Vitaro tumukuri
Komite yahagiye sikura Benjamin komite yahagiye nijya kuganira na bioenergy ingene iyo komite yoshemwe imitahe canke bakayitwara yose yaho rero tuzo kwisunga amategeko agenga imitahe twaramenyesheje mbese kuri mu kiganiro twahaye amenyesha makuru ko bioenergy ishobora gushyiramo umutahe muri Vitaro canke ikabahebera kuko vita bioenergy harimo imitahe yasize mu hama amafaranga atari make yasize mu ebisigura yuko nico gituma mu ikete twanditse yuko bahejeje gutora komite boza tukaganira tukaraba ingene ibintu byogenda mugabo ntaco cyo gukura president wa Vitaro cari kirimo mu ikete twanditse nico gituma rero twagomba gukosora tumenyesha tubwira abakunzi b'umugwi w'umupira wa Vitaro n'abandi mbese tuti bioenergy niyo ifise imitahe ijana kwijana muri Vitaro no kuvuga ko nifise uburenganzira bwo kuyitanga canke no kuyigumya
Mukurangiza ano makuru yacu dusimbire hakurya y'imbibe zacu leta ya Kongo yategetse ikigandaro c'igihugu inyuma yaho ubwato bwibiriye mu kiyaga Kivu ku munsi wa mbere hagafa abantu barenga 150 ubwo bwato bwari buvuye igoma mu buraruko bw'ikiyaga Kivu ija ikirehe mu bumanuko bw'ico kiyaga aho umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yari arindiriwe kuri uyu wa kane kubw'intwaro iryo sanganya ryavuye ku gitigiri c'ikirenga c'abantu bari muri ubwo bwato Adolf Bizimungu uramatari w'imfata kibanza wa Kivu y'ubumanuko yabajijwe n'abagenzi bacu ba TV5 Monde
De telles pirogues ne peuvent pas transporter 100 personnes.
Ubwato nka bujya ntibushobora gutwara abantu bangana kujya. Mu bisanzwe ubwato nka bujya ntibushobora gutwara abantu barenga 50. Twashoboye gutora ibiziga bitatu harokoka abantu 23. Ni kuvuga ko abandi babuze irengero.
D'autres sont disparus.
Ni kuri no nkuru dusozereye ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.